noma ngikhulele kwaMashu. Kukhula nje bekungumuntu othanda ukudlala nje esikoleni ku-LPHP High School. Hayi, ilokishi lakaMashu singawungawo, ilokishi elikhululekile leli, and ilokishi engenze sho nami ukuthi cha. Ngabahlezi bebheka izinto ey'phuma emaceleni, ngathi no, ngoba ngumuntu wakaMashu futhi ngibatshengise ukuthi ithalente likhona kwaMashu. Honorishwa iwi awadi bengakulindele, and nangokuzwa ngobrilliant la eklabhini yasengichazele ukuthi no, kunento abazothanda ukuyenza kwena. Ngase ngithi no, mina anginankinga, ngihambele iwi awani ngoba igqugquzela intsha nabantu nabantwana. Ibaluleke kakhulu ngoba emhlabeni angeke uzophila wedwa, kuyafunakala ukuthi niphile nabantu ngokubambisana.